Ndabaramukije mwebwe mwese mwashimye kugumana natwe mu biganiro kaze murano makuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize ubumwe bwa Buraya bumenyesha ko bugiye kubandanya bushigikira Burundi uretse ibisata by'amagara y'abantu burimye n'intwari ibereye ngo buripfuza no kuzoshigikira amatora yimirije abanyagihugu baba hafi ya kuzi Nyanzari ni ku musozi Gikungu muri komine Ntahangwa baratekewe n'ubwoba n'ikimanga kiguma caguka uko bukeye uko bwije bagasaba leta gukingira imiryango itarashikirwa muraza kubikurikira nido nido ryana makuru mukanya ndasubiye kubaramutsa mugambwe sahwanya Afrodebu ubona ko leta ikwiye gusaba kwa makungu ayishigikira kugira haboneke uburyo bukwiye bwo gutegura amatora yimirije aho ngo ni kubera yamaze kuboneka ari make umuntu aravye ayategekanijwe Fenia Senigaba icegera cy'urongo uyu mugambwe akaba n'umuvugizi wawo aranegura ingene uburangamuntu bukozwe ku buhinga bwa none atari bwo buzokora mu matora nk'uko byari vyemewe akibaza ko amatora ashobora kujamwo utunenge
iyo umuntu afise urubanza rw'ibicuti n'abagenzi cyane cyane urubanza rw'igihugu gutegura amatora akabwira abo bahora bakorana ati yamba ndafise urubanza rukomeye ni mumfashe ni munterere rero Burundi nibwo buragutereza inshuti n'abagenzi kugira ngo urubanza rw'amatora cyane cyane kugira ngo ayo mafaranga aboneke kugira ngo ibyankenerwa byose bize biboneke amatora azatunganywe kugira ngo nibizovamo bizobe koko ari ibintu biboneka ko byateguwe neza niyo mpano rwotanga hama kubijyanye n'ikarata karangamuntu uvuga itiganwa bakibivuga twese twabura kubitazoshoboka musa kujya kata ari kudufasha kugira ngo habeho kugabanya byo twovuga ubusuma bw'amatora kuko ijya kata karangamuntu itiganwa ituma hajyaho urutonde rwiza rudasubirwamo mu gihe nta muntu agira karangamuntu zibiri ariko izi karangamuntu zihari usanga umwe afite zibiri cyangwa zitatu bigashobora gutuma ashobora gutora kabiri cyangwa gatatu ibyo bigaca byica amatora kandi ibyo bigaca bituma kwa kundi kuko twavuga duti amatora abe ku mugaragaro abe atari abantu bafise amakenga ibyo birashobora kuba ko gutuma amakenga azobaho kuko ingene bazogira rugero rutonde rushobora kwisunga kugira ngo abantu bashobore kuza gutora bazihuje karangamuntu ya kera iyo karangamuntu ya kera nayo ntabwo tuyizeye cyane ikindi nacyo ni uko abari kwatunganya amatora bakora afatira ku bitigiri amatora igihe yaba 2020 rero ibi bitigiri byarahindaguritse nicyo makenga tunafise rero kuko bavuga ngo rusasuma ntiraba urumva bagiye bavuga ngo dungu banyarutse nayo n'amakenga dufise mu gihe hatuba hagize habaye ubwitonzi kugira ngo izo ubwo rutonde ruzo rugigwe mu muco ruzo rugigwe hakurikijwe amategeko cyane cyane mu kwisunga ibitigiri bishasha by'abantu barundi biyongereyeko hariho abapfuye hariho abavutse hariho abakwije imyaka yo gutora ibyo byose rero bakibasumiranya batabiteguye neza turabona ko bizovuba bigorana
wavugira umugambwe sahwanya Afrodebu haranatangazwa kandi ningene umugujejwe amatora seni uriko urakora atategeko riyagenga riraboneka agasaba yuko bobaza aho rigetse
kindi nacho murabona ko aya matora baje bayatangwa badafite itegeko rigenga amatora biratangaje cyane kubona umugwi seni uri kurakora udafite itegeko rigenga amatora ibi rero byerekana ko uri kurakorera ibintu uri kurakora byose nta mategeko ariko rishyo ariko risungu kuko itegeko rihari ryo gutegura amatora nijyo rya tegeko ryasubiwemo uyu munsi ntirirasinywa nta muntu n'umwe arifise ibyo rero twokebura mu buseni ko nufasha ukabaza neza itegeko rigeze kugira ntubandanye gukorera mu kintu mu bintu bidakurikije amategeko natwe kubanyamigambo turateye akamureta kugira ngo iryo tegeko riboneke vuba natwe rwe turibone dushobora kurikorera ko cyane cyane mu bintu byo kwitunganya amatora agiye kuza.
Ubumwe bwa Buraya bumenyesha ko bugiye kubandanya bushigikira Uburundi mu bisata bijanye n'amagara y'abantu, uburimyi hamwe n'intwari ibereye. Ibyo ni byamenyeshejwe n'umushikiranganje w'u Burundi ajejwe imigenderanire n'amakungu mu kiganiro n'abamenyesha makuru inyuma y'inama n'abaserukira ibihugu vya Buraya mu Burundi. Ambassadeur Albert Shingiro akaba yamenyesheje yuko inyuma y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri imigenderanire yasubiye kunaguka hagati y'u Burundi n'ivyo bihugu.
Waciye hirya no hino ingene twoguma dufashanya twisunze amasezerano mashasha, dufashanya mu bisata binyuranye na cyane cyane batwemereye kudufasha cyane mu bijyanye no gushyira mu ngiro wa mugambi mukuru w'iterambere igihugu cyacu kiza cy'u Burundi uherutse gusubirwa mu gushasha, kugira ngo ushobore kwisunga ya mbona kazoza igihugu cyacu kiza cy'u Burundi ishaka ko Burundi bwacu bwo igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060. Batwemereye yuko hari imigambi myinshi bagiye gukorera ko na cyane cyane umugambi wo gufasha Burundi kuva umwaka wa 2025 gushika 2027, kuko umugambi bariko barawumvikana ko i Bruxelles aho ari cicaro cyo umuryango umwe bwa Burayi, kugira badashe kudusahiriza mu gushyira mu ngiro imigambi yacu y'iterambere mu bisata binyuranye, haba mu bisata by'intwari bereye, ibisata by'uburimyi, ibisata by'amagara y'abantu, ibisata by'inyigisho, ibisata byo kudufasha mu nyubako zinyuranye z'igihugu zishobora gufasha cyane igihugu cyacu cy'u Burundi mu iterambere ryacu. Twayaze rero dushyira hamwe twuzuzanya nk'uko mubizi kuva 2015 gushika 2020 karaciyemo. Ntitwabonana ryiza n'uyu muryango w'ubw'i Burayi muga kuva umwaka wa 2020 imigenderanire yasubiye kunaguka imeze neza. Ubu rero tukaba turiko turagerageza kuyivomera. Twumvikanye yuko natwe tugiye kubahiriza ibyo twiyemeje, na cyane cyane ibijyanye intwari ibereye, ibijyanye n'agatekazi na muntu, ibijyanye no kubahiriza ingingo zimwe zimwe z'ibintu bijyanye n'ubutunzi iwacu. Ibyo rero nk'uko nabibabwiye aba baserukizi ni ibintu bikogwa buke buke, mugabo igihugu cyacu cy'u Burundi ko kirashyiramo ingufu nyinshi kubw'ibyo twumvikanye dushobora kubishyira mu ngiro. Hanyuma nabo biyemeje yuko bimwe bimwe bigiye mu ngiro ko bazobandanya badushyigikira gusumba.
Userukira ubumwe bwa Buraya nawe akaba mu vyashikirije yamenyesheje ko bagiye kubandanya bashigikira Burundi na cyane cyane kandi mu bihe by'amatora.
On tient beaucoup que les élections au Burundi soient libres, équitables et transparents.
Niko turakeneye cyane ko amatora mu Burundi arangwa n'umuco n'ubwigenge, kandi twumvise ibyo ubujejwe umugusheni yavuze. Uyu mugwi ufise igikorwa gikomeye uzokora mu 2025 no mu 2027. Ku bwacu twateye ko umukono mu kwezi kwa kabiri ku masezerano y'uburyo buzofasha igihugu mu ntambwe zo kuja muri demokarasi. Murumva ko harimo ibice bizoshikirwa by'amatora, haracari kare kugira hagire ico ndabivuga mu ntunge kona atacu ndabivuze ko cyane. Muga ubumwe bwa Buraya buzobandanya bushigikira Burundi. Turabaremesheje tuzobamenyesha mu mezi ari imbere ukuntu uwo mugambi uzotangura.
Amakuru twabateguriye harabandanya. Abanyagihugu baba hafi ya kuzi ngenzari ni ku musozi Gikungu muri komine Ntahangwa baratekewe n'ubwoba biturutse ku kimanga kiguma caguka ku munsi ku munsi. Abo banyagihugu bemeza ko ico kimanga kimaze guhitana amazu menshi, basaba leta ko yogerageza gukingira imihana itarashikirwa. N'inkuru tubaza Lydia Gahimbare.
Aho ingene vyifashe n'amarira n'umubabaro uravye biriko biraba nawe sagaseseshwara muri wahishikiye urabibona. Abantu barataye izabo kubera imanga atari ntambara, ni ingorane
Ushitse kukagezi nyenzari ni kumotomba wagikungu ubona ibisigarira by'amatafari n'amasima ikimenyetso cy'uko aho hantu haho zinzu kurundi ruhande nago wakwibaza ko ari amamashini ajeje kurima yoba yarahaciye kubera gusidagurika k'umusozi uyu munyagihugu twahasanze avuga ko batekewe n'ubwoba n'isidagurika ry'uwo musozi ati ibintu biriko bibira kuri uwo musozi biteye ubwoba n'amarira
byafashe hano birateranye ubwoba cyane kubera ko nk'abantu turi ngaho hafi tuza tubona umusozi wo moroka umusozi umanyuka aha byatanguye nko guhera mu kwa kane muga rero twakwibaza nti bwo barubugwirirana bw'irya mvura nyene yari hiragwira igumigwa ari nyinshi ariko n'ubu muri uku kwa gatano murabona ko atani imvura yaguye ariko tubona imisozi imanyuka haba ku mutaga umusozi ukamanyuka haba mwijoro tukabyuka dusanga umusozi wa manyuse
aho ingene byifashe n'amarira n'umubabaro urabye biriko biraba nawe sagaseseshwa muri wahishiki urabibona abantu baratari zabo kubera imanga atari ntambara ningorane ubunya barasabagiye hari habo ubona nabo tabona kubera bari gusaba indaro ufise udufaranga duke yarabarapanze nyene umugurumva ni hahandi nta buzima yateshejwe akazo yarafise
abo banyagihugu rero bagasaba leta gukingira amazi atarashikirwa n'iryo bomagurika ry'umusozi
leta nk'ico tuyisaba nk'umubyeyi yoshika aha hantu icyaharaba igakingira kwanza abahasigaye mukuzana nk'imashini zikagabanya umwonga kugira ngo umurindi uriko ugabanuke
ikindi basaba leta gukwiye kwimura imijyango imaze gukogwa ko n'iryo bomagurika ry'umusozi ikabereka ikindi kibanza baje kubamwo
ahubwo ni baturabira yandi maparasera twimuke tuveho
dusaba ko leta yogira ingufu ikagira ice dufashije ikabanguka ikagarukira ku banyagihugu bagisigaye
abanyagihugu bakabona kandi ko leta ikwiye kuzana abahinga mvamakungu bakiga bakongera bakaraba igituma uwo musozi gumubomoka narijya ubomoka kandi atamvura iri kiragwa kigaragara rero nkuko twavyiboneye uwo musozi uguma ubomagurika ku mwanya ibituma ico kimanga kiguma caguka abanyagihugu nabo bakagira amakenga ko nibarabara bacamwo ishobora kugenda
arakoze Lydia Gahimbare haracibonekeza amazu adandarizwamo ivyuma agifise ubuziranenge mu gikorwa c'ikigo BBN kijejwe gusuzuma ubwo buziranenge kuri uyu wa mbere ivyo vyuma basanze koko hariho ibidakwije ibisabwa mu mazu amwamwe ari mu gisagara ariko abarongoye BBN bakamenyesha ko atari mu gisagara gusa no mu gihugu hagati ivyo babisangayo bakaba babimenyesheje mu gihe ku itariki 20 ukwezi kwa gatanu amakungu ahimbaza umunsi wahariwe ingero
umunsi mpuzamakungu wa meteoroloji umunsi rero uhimbazwa igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa gatanu akaba ari cyo gituma kuri uyu munsi nyene ariho mu Burundi bice mu kigo BBN ari cyo gituma twawuhimbaje kuri igenekerezo nyene muti twatunganije gute babanje kwishikira mu masoko anini turaba ibikoresho bakoresha mu kubaka ariyo mafera beto ariyo matibe ariyo mabati dusange koko ubuziranenge mu badandaza ntiburi abanyura kuko twasanzeho hariho ibikoresho gushika uyu munsi bikiri ku masoko bidakwije les exigences de la norme icyo ni kintu twiboneye akaba cyo gituma twaciye tuza ngaha turi kumwe n'abahingura ibyo bikoresho turi kumwe kandi n'ababidandaza kugira ngo turabire hamwe gutyo tubone intumbero y'uwo munsi kuko iyo ntumbero y'uno munsi ni ukukingira umuguzi muri ibyo bijyanye cyane cyane uno munsi twafatiye cyane cyane kuri ibyo bijyanye n'ibikoresho byo kubaka ariko kandi igisata cya meteoroloji si ibyo byo kubaka gusa harimo n'ibyo by'amapompe ku ma station harimo iminzani harimo amatemometre bakoresha kwa muganga mu bimenye yuko nkuko ukoresheje thermometre dakora neza ni hamwe cyusanga uhaye umuti urwaye bidahuye acyo gituma rero uyu munsi nuvuga ko ari bwa mbere tuhimbaje kandi tuzokwama tuhimbaza kuko ufise akamaro ntangere mu ntumbero y'ugukingira umunyagihugu ariwe muguzi ije toronka abakozi bakwiye yuko twagageza uburundi ntibube ikuburiro gy'ibikoresho bidakwije amategeko twobigenzura haba ku mipaka haba ku masoko kuburyo abaguzi bazote bakamenyera yuko mu kugura ikintu babanza kuca muri BBN bakabona icyo amategeko asaba kugikoresha iki cyangwa kiri
ano makuru tuyasozerere mu bijanye n'inkino umugwi serukira gihugu mu mupira w'amaguru ukinwa n'abagendana ubumuga u Burundi warayutsinzwe ibitsindo 10 kuri 2 n'igihugu cha Misiri muri za nkino z'igikombe cha Afrika mu bagendana ubumuga ziriko zibera mu gihugu cha Egypte kuva kwigenekerezo rya 18 gushika itariki 27 za kuno kwezi kwa gatano mu zindi nkino zakinwe ku munsi wejo Ubuganda bwatsinzwe na Maroc ibitsindo 9 ku busa ganitsinda Algeria ibitsindo 5 ku busa mu bindi bihugu byaserukiye akarere ka Afrika buseruko Tanzania yatsinze Sierra Leone ibitsindo 2 ku busa mu gihe igihugu cya Kenya cyatsinzwe na Gambia ibitsindo 3-2 u Burundi bukaba buri mu itsinda rya A rigizwe n'igihugu cya Misiri hamwe na Nigeria. Ni hano amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi duciye tuyagarukiriza nkaba ndabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye mugira ibihe byiza.